Akanda paye nkozweni badihamba paye nkozweni ngoba abantu abandihleba ayibadihamba. Uthe mjo 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 mjo. And kwazi hamba nahlobo lwabo ngonda. Ah no tjone ngulo. Namde hamba ngulo. Andithembakali paye nkozweni cause ndilipantsula. Uyayaba mfundisi wami uqoma andithembakali. Sasumana ndisanda usindiswa ke ndiyayiwela abasinda besuthu ndisanda unqebaqala unqeba isuthu ndiyashuba siyashubela ndindawo thi kwenye ilali kwezalali zaseqonce xa ulapha ezweni sho kona kuthiwa kwamlakalaka and ndiyanoshakala ke karayi ilayini yam yonke ibibinjani na ngoku ndithi sasumana hamba nomfundisi uncedezo heyi kuzenye pha izinqilili sa izithe xo ndiqonde kona eyi iyandazi le ndiminqe ifike mfundisi wam. It is a quiet chain bow. You are Yarro, Chuck and Gok, Yarro. Dada, do I took in Bosom Boso and desired was repentant? Yat, I come and boss. Now, Gumshumayan. Do I took a daddy amen? Badabandu, I am Swandile. Hayi mfana umuntu kaThixo lo yathi lena okay kulongele uba nethe ngumuntu kaThixo senjonge ebekhe nacimela sanifaka imela lo muntu xa kuntu ahoma ukucinyela kuzawuthandazwa abantu bacibele nyhani bonke xa baziyabuya ingqondo ba yeyi imela imela ndimoya umntu asithi azanobona athi mehlo. Sabu ya koma hey dinga hlatya ntsimene. Andi fanele kanga.
Amen.
But ebe ndiyaziyo inye, I'm the chosen one.